lula izani kimi nonke nikhathweni sindwayo uJohane makamemeza ehlani amemezela abakhatheni njengoba sami esithandeka enkosini ngalo msusu lona ngemaba bonke abakhathele abaphelele amathemba abaphelele imisebenzi abangasebenzi nanguJesu ophilayo kuyanimemeza ukuthi sanikuye uzonithula mithwalo yonke enisindwayo Yeah.